tushadi oladi o haradeer langabi kutaloy lulayan dabayluhu xisaha kulaalane kalgacaylkii lumiye luxuskii ku dumiye guurkii lugooye leefo halliqinta lurkay horsade laabtaydanay lululka igada laalay tushadi oladi o haradeer langabi kutaaloy lulayaan dabayluhu xisaha kulaalane kalgacaylkii lumiye luxuskii ku dumiye guurkii lugooye leefo halliqinta lurkay horsade laabtaydanay lululka igada.